Utugirire neza utuzigame ma data uri mu ijuru turi ngaha mu bikorwa byiza byo gukura igihugu mu buja data reka udushoboze turagushimiye ko wadushikaniye abashitsi biteka turagushimiye ko wabashikanye impore data wera
aha rero nyeri cyubahiro umukuru w'umugambwe hejuru yivyo turabemereye icese ko mu matora ya 2020 intsinzi iri mu minwe yacu mucegera ntara cacu cyabubanza kandi iyo ntsinzi turayizi kandi turayibona ni cash
umukuru w'umugambwe wacu ku rwego rw'igihugu abanyabubanza bati ntucyagwera atakantu tumba tekerenya ko wakizigeza wacu bakabagira bakatwereke ku mugaragaro etuze kubasaba n'ukuri mukanyamuneza keshi muze kumuha amashi abanyabubanza bavuga ati twebwe intsinzi n'igikiri kibazo hasigaye gusa guharura
ingoma muri kayise irafise isiguro
2020 ntibisanzwe n'ukuri ntibisanzwe n'izindi ntara zibonera hafi bamuhaye iriko kwidarapo iriko ku ikarata y'igihugu cy'u Burundi amaprovense yose aribonako na cyane cyane bubanza ikaba ari mu ibara ridasanzwe baramwifuriza rero ko bamukingiye bamuhaye inkinjo baramuhaye
na bibiliya dukuri amashi meshi amashi intsinzi n'iseswa umubyeyi turamufise n'ibyo bateza kwigina umubyeyi kuko niwe dufise
kuri uyu munsi uri hejuru igenekerezo rya munani ruheshi umwaka w'2019 ku izina ry'inyankamugabo za CNR zo mu ntara Kama ya Imbomirwa no ku izina ryanje nyene ndahimbawe cyane no kwakira abashyitsi b'iteka nk'aba bateye iteka abanyabubanza aha nyene mu ntara ya Bubanza mu gikorwa cyo kugurura ku mugaragaro ku rwego rw'intara ibiro by'umugambwe CNR
rero twaje ngaye ubanza cyangwa twifatanye namwe mu gikorwa cy'iteka kukugurura ingoro y'umugambwe CNL kwanze ndabakeze kuri iyo ntambwe mwateye ndabakeze no ku bindi bikorwa byinshi mumaze kurangura ndabatere n'intege mu byo mwimirije kurangura ndabashimire rero mwebwe mwese kuba mwemeye ndaza twifatanya muri kino gikorwa cy'uno munsi ndabashimire ukuntu mwitanga mutiziganya mu bikorwa bitandukanye
Aku tak mau bayar, aku tak mau bayar, aku tak mau bayar, aku tak